Ngikubingelele ngwamukele lena ke iMarketing TV igama lami ngoTsepo ngokamsimango. Sequbukeke ingxabano phakathi kwalona ke oy executive mayor yase Nelson Mandela Bay uMelon Daniels kanye ke nalona ke ongumphathi weqembu leChipa United uSiviwe Chipa Mpengisi. Ingxabano ke iqale ngokuthi ke lona ke oy executive mayor agxeke uChipa Mpengisi ngokuthi ke uyahluleka ukuphatha leli qembu kahle, into nje ayenzayo uloku nje ushintshashintshana nabaqeqeshi unyaka nonyaka. Kanti ke uMpengisi ke yena makayiphendulela kuloko kugxekwa lokho uphendule yena ngokuthi ke yena ke into ayaziyo ukuthi ke umeya uye wazama ukuthi ke alethe iqembu leBloemfontein Celtics ukuthi kube yilona elizodlala eNelson Mandela Bay, kodwa uhlulekile uhlule ukuthi ke imajority azange ivote naye kuleso sifiso sakhe. Wathi ke futhi ke Mpengisi enye into ke engomeya ukuthi ke useqenjini lezepolitiki iPatriotic Alliance eholwa uKenny Kunene kanye ke noGayton McKenzie. Wena ke uthini umbono wakho ngengxabano lena kaMeya nonaye ke umphathi weChipa United? Ngabe ke uMeya uwenza kahle yini ukuthi ke aphawule ngeqembu leChipa United? Ungangena ke comment section ubeke umbono wakho, ungakhohlwa ukuthi ke futhi usubscribe la kuMadikethi TV. Ikamala Motsepo ngokamsimbango.